bose kuriba
amiwe
tugeza mishu
Oh, oh, oh.